jahuri mani wimbabasi twichi shahuku fimbere yawe tujirire muwe mwami tujiraba Kono mwana wawe tata Mbebe jweni michumuro Mawazi zawe nizo nizeye
Chimwe maze kwambuka Isi uzui mibabaro Zajiri uweza ena Dimbanana pamaraika
Tesu Kotungana dukwiliye Kwichisha bugufino kwihana Tuza sangwe dukwiliye Kujana na bela kuliwa munsi Tujirire